fumana ubunzulu okanye i-volume yale tube apho inecala elingu-8xy squared. Kuba uzoqaphela uba yinto le i-tube, so ithetha ukuthi i-tube onke amacala ayalingana. So kuthiwa khangela ke ubunzulu bayo okanye i-volume yayo. So loo nto ithetha ukuthi eli cala lendawo izawuba ngu-8xy squared. Ze eli cala ibe ngubani? Ibe i-depth yethu ibe ngu-8xy squared nayo. Ze ubude bethu kanye i-height eli cala nalo ibe ngu-8xy squared. Kuba kaloku zikhamba uba i-tube onke amacala atheni ayalingana. So yiloo nto ke sisenza le nto. So xa sikhangela i-volume yayiphona yayo nayo eyiphi na into etheni erectangle okanye namacala amane, loo nto uphindaphinda i-width ne-depth ne-height. So ithetha ukuthini ke le nto? Ithetha ukuthi apha kule tube zonke ezinto ziyalingana. So ithetha ukuthi le nto inye singayiphindaphinda ngokwayo kathathu, okanye ungayonyusa ngabani? Ungayonyusa ngo-3. So ithetha ukuthi i-volume ngu-8xy squared. So babe sifuna ke besinophindaphinda eli nani okanye le nto ndiyibhale apha kathathu, okanye ke singayonyusa ke ngo-3. Yiyo loo nto ke xa usonyusa into ngo-3 ithetha ukuthi uyayityubisha. Kuba kaloku ithetha ukuthi xa ukhangela i-volume ye-tube ithetha ukuthi loo nto amacala onke ayafana. So uyonyusa ngabe ngo-3. So masike sijonge le nto ubizawuba ngubani. Xa uthatha izinto ezingaphakathi uzonyusa nge-power ezingaphakathi kwe-brackets, loo nto ithetha ukuthi ungathatha laa power enye uyibeke kwinto nganye engaphakathi kwe-bracket. So iyafana le nto noba ngu-8 to the power 3 umphindaphinde ngo-x to the power 3, uphindaphinde ngo-x to the power 3, uphindaphinde ngo-y squared to the power 3. So ngu-y squared to the power 3. So loo nto ithetha ukuthini ke? Loo nto ithetha ukuthi u-8 to the power 3, so u-8 to the power 3, uzokhumbula uba u-8 squared ngu-64, so ngu-64 uphindaphinde ngo-8. So 64 uphindaphinde ngo-8, u-4 uphindaphinde ngo-8, ngu-32 uthrabe phaa, u-6 times 8 ngu-48, mdibanise no-3 ibe ngu-51. So ngu-512 u-8 to the power 3. So sapho sizawuba no-512 ophindaphindwe ngo-x to the power 3 aphindaphindwe ngo-y squared. So khumbula u-y squared omonyuse ngomnye u-3, ithetha ukuthi loo nto sawuphindaphinda la manani wethu i-exponents ethu. So ibe ngu-y to the power 6 kuba lo kuthe 2 phindaphinda ngu-3. So fumane u-y to the power 6, ubeke ngolo hlobo uyigqibile uyifumene i-volume yale tube uba ikhangela ngu-512 x to the 3 y to the power 6.